Sanibona nengenza kwethu ke nginibelele phende futhi nginamukele le channel ehamba phambili kezo mina kufeza umntu ungakumali bathi ilaspo namagumade mhlabe ema ukuthi usemusha like hands uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucommenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu nakho konke wengenza kwethu ke indlamlenze sivelenze ukungajwayelekile laphana ke ngathi bonga ibonga laphana ungena kwi top 10 income ke nensizwa umthandeni wayibongela ugcomele nje ungena ku top 10 engoma ethi ke iParis siyazi ukuthi ke elezinsizo zenkuku nempaka laphana ke kodwa ke wenze ukungajwayelekile impela ukuthi ancome umfo kamanqolo ekuposti afike wayibhala laphana ukuthi bekungolesihlanu ntambama album ethi aliboli icala idlala khona to khona ngathola izidaba sokuthi ingoma yami ingene phakathi kwi top 10 yokuhlukanisa unyaka ivotelwa kanjena ke thumela igama elithi ingoma i ku 33665 uvota noma ikangaki ngicela South African ngivumele ngibonge isenzo esihle senza uKhuzi FM ngokufaka uMaskanda isingoma size zibe zimbili lokhu ke kusho ukukhula kaMaskanda nanokuthi nathi sihlonishwa kakhulu njengawo wonke ama-genres akusaqali lokhu kwenzeka nangonyaka ka 2020 zangena zambili kuphindele futhi kwenzeka futhi ngonyaka odlule zangena zambili sekuphindele futhi nakulonyaka lokhu kusho ukuhlonishwa kwe-genre yethu kumele silishayele ihlombe uKhuzi ngesenzo salo bese ngibona bonke abaculi abangenile lo mncintiswano ngokukhethekileyo ngibongela umfo kaManqele ngokungena naye ku-top 10 ngijike isikhathi sokukhuluma sijikijela ngamazwi siphelile manje sokukhuluma isithupha nefoni ngoba nazi i-31 ngo-12 ebusuku uzovela lapho ukuthi ubani abavotela abanye ukudlula abanye ngicela ke ukukhulumele zama amabhubhesi ukuthi asivoteni ingoma yethu umjolo lowo sivele siwenze ube semthetheni umjolo bese ngiboke ngokuvota kweni ngamandla niyifakele ngoma ohlwini siqalile siqeda ama-blue nation wasethi ke asiphuzene energy drink bafethu izona ndaba esibhala uKhuzani umfoka mpungo selezi ekhasini lakhe ngikade bonga ke ukungena kwakhe top 10 wasefaka igama lamthandeni umfoka manqele naye insizwa acoka nazo and mina ngicela uMaskanda ibongela futhi naye ngokuthi ingene kwi top 10 wasebongela nendimi yonke uMaskanda ukuthi nje ukuba khona kokumculo kaMaskanda laphana kwi top 10 kusho lukhulu endimi nomculo uMaskanda kusho ukukhula wasekubalela ukuthi nangonyaka ka 2020 zangena zambili nangonyaka odlule zangena zambili laphana so kusho ukukhula ke kwendima kamculo kaMaskanda mangabe ukuthi unyaka nonyaka sibe khona ingoma zikaMasomela uMaskanda kaze ukuthi mhlambe kuthini kwakho uPhawule ngalolu daba sihlala lapha no comment section kungixoxeleke abantu uthi namhlambe luthino lwakho uvo ngalolu daba mina nganza kwethu ngila sponsor ngiphuma kanjani nje nthembisa unyabuye futhi nezinye izidaba ezilandelayo uvide landelana ungakhohlwa ukusubscribe wengaza kwethu bese nangilandela ku Facebook @rightenkezo Instagram @fezeko_162 sengiphuma kanjani nesiphathe kahle nibe nosukulu mnandi ngithanda khona
uDr Nyathi komhlabele ngani usiza kuloko okulandelayo ukuhlola ukhipha isiqane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhande lingapheli umhlumo ongapheli umkhumisa wezimpuyo kwisidlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 woza kudr Nyathi uzothola ukusizakala.